Abedwani a wo edonkuma na fa honorable kwabna minta akando oyɛ ranking member on health ɛwɔ mrahye bedwam wo de subuo bia babontin sɛ COVID-19 vaccines ya aban ɛtotɔ ba no ɛboɔ no emu bi ɛkɔsoro na ɛyade a wo yɛ nhwehwɛmu abɛhu sɛ ɛmpanyifo de bo ni bia ka ho sɛ bia 1 Ghana ɔmo betima twɔ bɛ 10 Ghana na tɛ sɛ ɔmo de bi agu ɔmo ebotom na saa subuo wo yɛ ɔde bɛtu dwa no ɛna chairman na ɔda committee on health ano ɛwɔ mrahye bedwam na ɔyɛ mrahye bedwani ɛwɔ fijase asɔkɔre ɔnɔbo doctor nana ayiw afriyie ɛse ɛnsɛm a ɔnɔbo kwabna minta akando ɛka no nokure bia ne wa ɛwɔ mu
yɛ mpɛsɛ mema atiefo tie ne sɛ Ghana kɔtɔ vaccine aboden nemmo nipa bi a ɔmo sɛ ɔmo betimi de vaccine aba ama yedi ama yenuanu mabo obi aho ban ebi sɛ eye eduonkono $19 ebi sɛ eye $14 ebi sɛ eye $12 ebi sɛ eye 15 minister ne sɛ yo wate odi ya wo sɛ wo betumi akonya aba je letter agreement ko fabra besi ne busumu miensa ni a ɔmo de deedi kan $19 yi FOB ma ɔmo ɔmo fa teku dama ɔmo fa hwe emaye na bebi akodru no akodru mpempenso se president ɔpɛse ɔbɔ obi aho ban because ɔse sɛ ɔbɛbɔ ho ban na sɛ ohiampo akye yan ya ebehia sɛ ɔbɛyɛ kwan na wahwe nkwa a yɛhwe a ɛma bio and I think that is what the whole world is quoting the president on. And the policy and direction of the president is a very good one. Enti, bibia ya bedu ni se, mini anomu no, domo ka se, abayin disika kwa abayin fasika biya mo biya dedikain. Two, nipa ba akupena oko fasa edu no, omo buwa, companies a esi omo beye no, in some wa eko ministry so ombiti midi biya bano, sanso na no ombiti krata ama omo. Enti die, omo si oye dun kuno no, owo no sa na enso no so no mri nanso so e wo bi but abain de o ti ho na o hwe ni de an se o de nipo ha kra se mo benya mo nje krata mo nko de o pa ne se mo de aba bo so me miensa nie o ma beje krata enso so bi an fa hwe mai de abain tu asika bia lc on site no e chere se onsa ka eduro na o de fa plane na ebedu airport a yebehwe ye hu se dedo aye pa nu nie expire bibia ye okay na aban kan se bank for no se aba bedru entimuntu ya hwemedu ye enti enyanto enyantu ya nanso so no aban so so de oti ho na agreement no ontwem isan se wo na obenya bidi abade a ono on tete wo ba kai hu se omo na eye $19 no mo le di kan bae so no mo din say bi obi entimi hu kwan no so mo ko wie no companies insia abeka ho a every 19 no ebi dey 16 ebi dey 15 ebi dey 12 in this 12 no okofa bana se ampa otimi di ba o din say aban e dey 19 dey be ma ho 19 dey no kan say o dey be ba April first one 300,000 went to me afam ba June 1 million dose went to me afam ba enti aban na hu say dey no agreement no we breach into bet me age but ade no so ohia into bet me akopa ba on kan hwe wa ye kom due mantemante koso a pebra ba wo de beba no wo no nim se wo na wo ye serious obet me no wa ye adwuma and that is okay.